Tuia, irunga Tuia, iraro Tui Tuia Tuia, iroto Tuia, iwaho Tui Tuia Tēnei mātou, te ratonga whakaro Tui Tuia Whakaro, kia ora ai ngata ngata Whai kahae Mā te kotahitanga Kapua wai Tuia irunga tuia iraro Tui tuia Iroto tuia iwaho Tui tuia Tēnei mātou Te ratonga whakaro Tui tuia Ka mana ki mātou Te hunga tangata I tōna mana tapu Ka tuwhera o mātou ngākau ki te iwi Tuia irunga tuia iraro Tui tuia Tuia iroto tuia iwaho Tui tuia Tēnei mātou Te ratonga whakaro Tui tuia Tēnei mātou Te ratonga